Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cyuno munsi aho tugiye kuraba icigwa kidasanzwe mu gitabo cya Daniyeli cya kabiri na Mugenzi ndagomba ngo utore umwanya ukurikirane kino cigwa kuko kirakomeye yamara imbere yuko dutangura icigwa cyacu cyuno munsi mundire twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwa icubahiro mwami tuje imbere yawe uko turi kose turashonje turifuza gusobanukirwa ivyerekeye ijambo ryawe kandi ntarindi soko dufise ryo kuvomamwo ubumenyi atari mu ijambo ryawe naho nyene tubifashijwe nawe ijambo ryawe ryatanzwe mu buryo bwo guhumekerwa niyo mpamvu mwami natwe dusenga dusaba ngo muri ubwo buryo nyene ryanditswe abari bwo buryo bicamwo kugira ngo dushobore kuritahura mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu cuno munsi kiboneka mu gitabo ca Danieli igice ca kabiri. Kino gice kitwereka umwami Nebukadinezari arota inzozi. Bagenzi nagenda babwire yuko mwa kino gihe inzozi zari zifise ubusobanuro bukomeye. Iyo umuntu arose inzozi akarota inzozi mbi byaba bifise ubwaku kuri we kandi yaragira n'ubwoba kubera kenshi ibyo barose byarashika. Ikintu rero kibabaje kandi giteye n'ubwoba nuko Nebukadinezari wewe n'inzozi yarose yari yazibagiwe ntiyashobora gusiguza abanyamareba canke abahinga bose bamumenyeshe ico inzozi ziwe yarose zisobanurwa mu gihe atari kuba azibutse ngo azibabwire. Umwami yarashavuye cyane amaze gushavura asaba abanyabwenge b'i Babuloni n'abanyamareba ngo bakore iyo byaba bashobore kumubwira inzozi yarose bamubwire n'icyo zisobanurwa batabikoze bose bicwe. Ijambo ry'Imana rimbarira ngo abo bakamenyi n'abahinga baramubwira ati twebwe icyo twoshobora mwami nuko tubwira inzozi warose hama natwe tukakubwira icyo zisobanurwa uko zisobanurwa. Umwami arashavura cyane amaze gushavura aravuga ati bano bagabo bose nibicwe. Iri tegeko ryari tegeko rya mbere ryatanzwe ico gihe ryategeka yuko abantu bose bo kwicwa. Usibye gusa ayandi mategeko yahavuye atangwa mu nyuma turabyihariye nyine mu gitabo cya Danieli. Hari umwami Dariyo yari igeze gutanga itegeko ryavuga yuko abanyamareba bo kwicwa. Umwami Ahasuwerusi nawe yari yicishije abahinga bari bubatse ikiraro cacitse. Icyo kiraro bubatse gica kiracika. Danieli na bagenzi biwe nabo mwibuke yuko niho bari bagiheza kaminuza bari bahejeje kwigishwa bari mu banyabwenge ba mbere bari Babuloni icyo gihe. igihe umwami yaha itegeko Ariyoki ryo kwica abanyamareba n'abanyabwenge b'i Babuloni, bagomba bose kubica hamwe na Daniyeli na bagenzi biwe bose barimwo bagapfa. Yamara Daniyeli na bagenzi biwe nabo nyene baremeye yuko ibyo bintu ata muntu w'inyama n'amaraso yobishobora, ariko babarira umwami nabo yuko Imana bizeye yonyene ishobora guhishura ayo mabanga. Daniyeli kubera yuko yari yizeye Imana, yasabye Ariyoki wa wundi bari bahaye misiyo yo kwica abanyamareba n'abanyabwenge, ati ndakwinginze misi mike mbanze ngende ndafise uwo njya gusiguza kandi atambesha. Igihe Daniyeli yabarira Ariyoki ano majambo, mu by'ukuri Daniyeli yari afise ukwizera ta kintu na kimwe wo kugereranya ko. Daniyeli yaciye ataha na bagenzi biwe batangura gusenga, basenga bizeye Imana kandi binginga, barasenga. Muri Bibiliya ntago bashizemo isengesho Daniyeli na bagenzi be basenze. Yamara twiheje amajambo amwamwe, turabona yuko Daniyeli na bagenzi biwe baratuye barereka Imana ukuntu ikintu kimeze. Igihe Daniyeli na bagenzi biwe basenga, baba babona yuko bariko baraganira n'Imana ishobora byose, kandi bizeye yuko ibyo bariko barayibwira ibyumva. Erega niko byagenze, Imana yarabiyeretse, imaze kubiyereka irabahishurira izo nzozi kandi iranabamenyesha n'icyo zisobanurwa. Daniyeli na bagenzi biwe ntago baciye bahaguruka ngo bagende bigira abahinga imbere y'umwami yuko aribo bahinga mu gusobanura ibyanditswe hamwe n'abandi bagenzi. Nagira ndababwire abantu bose bo mwa kino gihe basoma ubuhanuzi bwa Daniyeli maze bakigira abahinga, nagira ndababwire yuko aribo batindi bafutanye hanyuma y'abandi. Abantu bo mwa kino gihe bigira abanyabwenge ku byanditswe byera maze bakigira bagasomyi kurusha abandi, byari byoroshe yuko aho nyene ibanga bano basore bane bamaze kurimenya baca bahaguruka bakagenda ku mwami bakakumubwira ati, mwami emera ibi n'ibi, dusezerane ibi n'ibi kubera yuko twebwe duhambaye, maze tukumenyeshe ibyo warose, tongere tukubwire n'icyo bisobanura. Bano basore ntago bihutiye kugenda ku mwami no kwiyerekana yuko abanyabwenge bahambaye, oya, ahubwo baciye bafata ingingo yo gushyiraho indirimbo z'abashimwe, batangura gushimira Imana, batangura kuyiha icubahiro kibereye. Mu by'ukuri iyo dusomye hariya mu gitabo cya Luka igice cya 17 ku murongo wa 18, Yesu yaratanze akarorero k'abantu bakijijwe imibembe ari abantu 10. Abano bantu bose bari bakijijwe imibembe, nyamara Yesu yavuze ko umwe wenyine ari we yagarutse gushima. Abantu bo mwa kino gihe barafukama bagasenga Imana, maze bamara gusenga Imana ikabumva ikabagirira neza, ariko ntago bigera bibuka gushima. Kino gikorwa gihambaye Daniyeli na bagenzi biwe bakoze cyo gutazira Imana bakayishimira kandi bakayiha icyubahiro kibereye. Mugenzi, natwe abari ku musozo w'intambara ihambaye tugomba kugira uno mutima nyene. Iyo tutagize umutima wo gushima no gukenguruka tuba turiko turirukana ibyizigiro bya kazoza kacu imana iduha. Nimurabe igihe Danieli ashitse imbere y'umwami yamubwiye ngo mwami nta muntu numwe ari kwisi yoshobora kugusobanurira ibyo warose, yoshobora kukubwira ibyo warose ngo anabisobanure, atari imana ihari ishobora byose. Niko Danieli yavuze, ubwanjye nanjye ntabyo nari gushobora. Yabara vizimana ibishoboye. Bagenzi, nimureke twirate imana, nimureke tuvuge iby'imana, nimureke twame dushira hejuru imana, nimureke tubone yuko atakintu na kimwe dushoboye. Yamara imbere y'ikigeragezo, imbere y'ibintu byose, dushire imana imbere. Bagenzi, nimureke mwami wacu Yesu Kristo aganze muri twebwe, aduhe umutima wo gushima, aduhe umutima wo gukenguruka abanyabwenge hamwe n'abahinga benshi bo muri Bibiliya bagiye bavuga yuko Imana irengeye ikiremwa muntu, Imana irengeye byose, ariko zino nzozi ni Imana yazimuhaye kubera iki Imana yahaye Nebukadinezari zino nzozi noneho, kubera yuko tugiye kuja kuri ziriya nzozi. Impamvu Imana yamuhaye ziriya nzozi, Imana yashatse kwerekana yuko naho itandukanye n'ibindi biremwa, yama hafi n'ibiremwa byayo, ibiba ku isi byose hamwe n'ibintu byose niyo ibiyobora. Danieli yabariye umwami ati, n'Imana yashatse kukumenyesha ibizoba mugenzi. Umvirize ino mvugo. Danieli mu majambo yose yavuze yakomeje gushira Imana hejuru. Nimureke imbere y'ibigeragezo byose, imbere y'ibintu byose, imbere y'ikintu cyose, imbere y'abakomeye n'aboroshe, imbere y'imanza, imbere y'ibikorwa byose dukora, imbere y'ubutunzi, imbere y'umugore, imbere y'umugabo, imbere y'abana bawe, imbere ya so wawe na mama wawe. Nimureke amajambo tuvuga yame ari amajambo ashira Imana imbere. Niwashira Imana imbere biciye mu gusenga no kwinginga, Imana izokumva iguhishurire mu gihe hari ibintu biyobeye. Imana izokumva igutabare mu gihe wari ugiye kwicwa nk'uko Danieli n'abagenzi biwe bari bagiye kwicanwa n'abanyabwenge b'i Babuloni. Mugenzi, Imana izokumva ikurokore mu byara by'umugwanizi, hahandi azoba ariko arafata amaso yawe ayarabisha mu binohora amaso by'inosi. Imana izogutabara mu gihe ku kazi bazoba bagiye kukwirukana bivuye ku kwizera kwawe. Mugenzi, Imana izogutabara mu gihe abantu bazoba bari kubaragukengera, mu gihe bazoba bagututse, mu gihe uzoba wahuye n'ibigeragezo byinshi bitandukanye. Ndaguhamagara kwizera Yesu, gusenga bifadikanije no kwizera bifise ikimazi atakindi kintu wobigerera. Mugenzi, fata ingingo yo kwa musenga buri munsi. Isengesho ryawe rizogira ikimazi mu gihe rizoba ririmo kwizera. Kandi mugenzi, ndakumenyesha yuko kino kintu ari ikintu gihambaye uno munsi ukwiye gutahura. Nimurabe rero, Danieli ashitse imbere y'umwami, ntago Danieli yishize hejuru, ariko yashize Imana yo mu ijuru hejuru. Yamenyesheje Nebukadinezari yuko Imana yo mu ijuru ariyo yahisemwo kumumenyesha ibizoba. Zino nzozi zari zananiye abantu benshi kumenyekana, kandi n'uwari yazi rose na wene yari yazibagiye, ariko ikintu yari afise kwari guhinda gashitsi nubwoba kubera yuko inzozi yari yarose naho yari yazibagiye zari ziteye ubwoba. Umwami yari akeneye amakuru yihumure kumbure igihe yakoma igihe yafata abakamenyi biwe n'abanyabwenge abasaba ngo bamubwire ibyo yarose n'ibyo n'ico bisobanura. Umwami yari kararondera inkuru yihumure imukurako ubwoba yari afise kubyo yari yarose. Nimurabe rero namwe Danieli aje imbere y'umwami nk'uyu. Umwami akeneye amakuru yihumure kandi inzozi agiye kubwirwa n'inzozi zituma ashishikara kugira ubwoba. Danieli aramubwira ati mugenzi Imana yo mu ijuru niyo yashimye kukumenyesha ibizoba. Mugenzi hariya mu gitabo cya Danieli ni gice cyaho cya kabiri ku murongo wa 32 n'uwa 33. Danieli yarabari umwami ati umutwe wacu wari inzahabu nziza kandi gikiriza n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byari miringa, amaguru yari ibyuma, ibirenge byari kivange cy'ibyuma n'ibumba. Kandi ku murongo wa 34 Danieli yabariye umwami ati maze kibuye gikubita cya gishushanyo ku birenge byacu, kandi icyo kibuye yabonye nticari gifise amaboko y'umuntu agishituye. Ibi Danieli arabyiganira umwami. Umwami araho, ubwoba bubandanya kuba ubwoba bukomeye. Bagenzi, mu gihe twiga ubuhanuzi bene ubu hari ibintu bisaba muze muratahura neza. Buno buhanuzi rwari ugwinjizo ruhambaye rw'ubundi buhanuzi Imana yari igiye kuzotanga, haba muri Danieli igice cindwi canke igice c'umunani. Ariko kandi buno buhanuzi bino Imana yari igiye kumenyesha ntago byari ibintu twovuga yuko ari formule idahinduka. Kuburyo Imana yari igiye kuvuga ngo ibintu bizogenda uko bizogenda uko, nkaho womengo nta bwigenge abantu bizoshikako bazoba bafise. Oya, Imana yararabye muri kazoza irabona ukuntu ibintu bizogenda maze irabihishura irabyerekana. Ariko abo byategerezwa kuba ko n'abazobishitsa yari amahitamo yabo. Uno munsi Imana iraraba kuri muri kazoza kawe ikabona ikabi, ariko ntabwo ari gutegeka ngo kazoza kawe kabe kabi, ni wewe wenyine ukwihitira mu kazoza kawe. Ikibazo mbega Imana irabye kazoza kawe ibona uzorangiza izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, canke ibona izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'amahonero. Ni wewe wenyine ushobora gutuma Imana kazoza kawe ikabona yuko ari keza canke ikabona ari kabi. Rero Imana yatugiriye ubuntu bwo kutwereka ibizoba kandi bizoba gushika mu gihe cy'iherezo. Imana ifasha Danieli kumenyesha umwami icyo inzozi yarose zisobanura. Ubuhanuzi rero bwatanzwe mu ndoto za Nebukadineza. Ubwo buhanuzi ntago bushingiye iki n'ikintu cya mbere mukwiye kumenya, ntago bushingiye ku ngingo y'intava, ahubwo ni byahishuwe byubakiye ku buhanuzi nimburi tomoye ko ibyo imana yarabutswe yarabitweretse imana yararabye muri kazozi irabona ibizoba maze irabitubwira muri buno buhanuzi Danieli nkuko yabyanditse umutwe warinza habu wagereranya ubwami bwabagatangwe gutwara mu majana 626 gushikana mu mwaka wa 539 imbere yuko Yesu aza kuvukira hano ku isi nivyukuri nta kindi cuma choshobora gushushanya ubwami bwa Babuloni kubera yuko ubwami bwa Babuloni bwari bushajije cyane nk'inzahabu Bibiliya yita igisagara c'i Babuloni ngo igisagara c'inzahabu Yesaya igice cya 14 ku murongo wa 4 n'igikombe c'inzahabu mu maboko y'Uhoraho Yeremiya igice cya 51 ku murongo w'indwi reba kandi unahagereranye no mu byahishuro Yohani igice cya 18 ku murongo wa 16 hari umuhinga umwe mu byakahise yitwa Herodotasi uno muhinga yavuze ko ubwinshi bw'inzahabu ari bwo bwari bushajije ico gisagara niyo mpamvu imana mu kwerekana Nebukadinezari yagereranije ubwami bwiwe nk'ubwami bugizwe n'inzahabu ubwami bw'inzahabu ubugira kandi ubwami bwa kabiri igikiriza n'amaboko byari feza ibi byagereranya abamedi n'abaperesi batangwe gutwara mu mwaka wa 539 gushikana mu mwaka wa 331 imbere yuko Yesu aza hano ku isi nibuke yuko bava ku gitigiri kinini baja kuri gito ntagiri uwo bitangaza ibi biranigerera biranerekeza kukuntu ifeza yari ifise agaciro gakenyi cyane gusumbya k'inzahabu niko ubumedi bwa peresi bwarakomeye ariko ntago bwakomeye cyane kunganya n'ubwami bwa Babuloni bikandi biranaboneka ku mafaranga y'abamedi na peresi yabakozwe mu ifeza ubugira gatatu inda n'amaboko byari miringa byagereranya ubwami bw'abagiriki bwatangwe gutwara mu 332 gushikana mu mwaka wa 332 imbere yuko Yesu aza hano ku isi gushikana mu mwaka w'ijana na 688 imbere yuko Yesu aza hano ku isi ubwami bw'abagiriki bwakoresha imiringa mu gukora ibikoresho byo mu nzu byakogwa ibikoresho byo mu nzu byakogwa muri ubwo butare kandi abasirikare bamenyekanira ku bigwanisho byabo bikozwe muri ubwo butare nyene ubwira kane amaguru yari icuma yerekeza ku Baroma abaroma nabo batanguye gutwara mu mwaka w'ijana na 68 gushikana mu mwaka w'ijana na 68 imbere yuko Yesu aza gushika mu mwaka wa 476 Yesu yaramaze kuza hano ku isi ubugira gatanu amaguru n'amano cyari kivange cibumba n'ivyuma buno bwami bugereranya ubwami bw'abaroma hamwe n'ubwami bw'abaprotestanti ariko kandi ibi byose byagiye bibandanya buno bwami ntibwateranya mbere naho haji haboneka imigwi iharanira ubumwe nk'ubumwe bwa Buraya hamwe n'utundi tunama ku isi turondera ubumwe ariko nk'uko Danieli yari yarabivuze ntago buno bwami bwagomba kuja hamwe ngo bukorere hamwe buzoguma ari ubwami bubiri kandi bumwe buzokomera ubundi bube urujo rwabyo. Danieli arerekwa hariya mu nyuma ya byose, avuga yuko inyuma ya byose yagize nya abona ibuye ridasituwe n'amaboko y'umuntu riratibuka yikubita kuri bya byuma bivanze n'ibumba, maze cya gishushanyo cyose kirajanjagurika, iryo buye riraduga ryuzura isi yose. Abahinga bamwe bamwe mu bya Bibiliya bavuga yuko rino buye ryoba ryabonetse igihe Yesu Kristo yaza kuvukira hano ku isi, kubera yuko bavuga ko ubutumwa bwiza bwatanguye gusakara ku isi yose byerekana yuko Yesu yarafashe isi. Ariko kandi mwibuke yuko igihe Yesu Kristo yavukira hano ku isi hari ku ntwaro y'Abakayisari, Kayisari Augustino niwe yatwara i Roma, ni kuvuga ngo hari ku bwami bw'Abaroma. Yesu Kristo yavutse ari ku bwami bw'Abaroma, yongera apfa ari ku bwami bw'Abaroma, ntago bwari ubwami bw'ibumba rivanze n'icyuma. Oya, ibi nshaka kuvuga iki? Nishaka gusobanura yuko ibuye Danieli yabonye n'ubwami buhambaye, ego n'ubwami buriho. Ubwa mbere n'ubwami bwaciye buhinduka mu musozi bukwira isi yose. Ujya musozi ugereranya umusozi Siyoni, mbere atari umusozi Siyoni wo hasi ku isi, ariko ari umusozi Siyoni wo mu ijuru. Ibi bishaka kuvuga ko ubwami bwa Kristo buri muri twebwe. Abizeye Yesu Kristo bose bafise ubwami bwa Kristo naho butarahishugwa. Impera n'imperuka bitavuye ku bugombe bw'umuntu. Yesu Kristo agiye kuza vuba, maze ibyashizweho n'abantu byose birimbuke. Twitegereje kiriya gishushanyo, hari mw'inzahabu byakoreshwa mu gukora ibintu byiza by'agaciro, hari mw'ifeza, harimwo imiringa, harimwo ibumba, harimwo ivyuma. Ibi byose ni ibintu byari bisanzwe bikoreshwa mu bintu ngirakamaro cyane ku isi mu duce twinshi dutandukanye. Ibi bishaka gusobanura iki? Ibi bishaka kuvuga ko bino bikoresho byari bigize kinyagishushanye Nebukadinezari yarose, byose byari bigize isi yose. Ni kuvuga ngo isi yose iboneka mwa kiriya gishushanyo, haba abantu bo ku isi, ibyiyumviro byabo be n'ibyo bakoresha. Ni kuvuga ngo Yesu Kristo niyaza agahinduka ririya buye, azoba aje gukuraho ibyo abantu byose, maze ashireho ubuzima bushasha. Yesu agiye kuza vuba kugira ngo asubize ibintu itoto, ibintu byose bimere neza ku ntumbero y'Imana kama yabishiriyeho. Kugira ngo bino bintu byose bishikeko, nuko Yesu azobanza kurimbura icyaha. Ego, Yesu Kristo agiye kuza kurimbura icyaha. Niyo tekinike yonyine ihari yo gusubiza ibintu itoto, nuko abizeye bahabwa ibyasezeranywe, nuko Yesu Kristo arinda kurimbura icyaha. Ego mugenzi, icyaha ntikizokwamaho. Kubera iki mvuga kurimbura icyaha? Mugenzi, ushaka uguma urenga ku mategeko y'Imana ukora icyaha, nagira ndakubwire yuko inzira ziruguruye. Yesu mu gupfa ku musaraba yari yemereye ubwami bw'Imana bubemera bose kumwizera. Iyo wizeye Yesu acaguha ububasha bwo gutandukana n'icyaha. Hariya muri Yohani igice cya 12 ku murongo wa 46, Yesu yarasemereye aravuga ati, naje mu isi ndi umucyo kugira ngo abanyizera bose ntibaze magume mu mwiza. Mu by'ukuri abafashe ingingo bose yo kwizera Yesu Kristo ntabwo bazoguma mu mwiza, bategerezwa kuza kuri Yesu. Icyo gituma Pawulo yavuze mu Baroma igice cy'8 ku murongo wa 1 hamwe n'uwa 2 yuko abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda kubera yuko abari ibyaremwe bishasha. Narababwiye yuko igitabo cya Daniyeli kigizwe n'ubutumwa bwiza. Mugenzi, buno ni bwo butumwa bwiza buboneka mu gitabo cya Daniyeli, yuko impera n'imperuka, impera ya byose, hategerezwa kubaho ubwami bwa Kristo, kandi ubwo bwami bukabamwe abantu batagira icyaha bakuwe ku icyaha. Kubera yuko icyaha kizoba cyarimbuwe, kandi icyaha Yesu azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacyo. Umunyabyaha yase kubireka, niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe. Yamara abagurutse bo bazohabwa igihugu gihora n'icyaha ibihe bidashira. Niho mu gihugu cy'ibyiza, aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Izere Yesu Kristo bicitwa uno munsi, mugenzi, mwakire ijambo ry'Imana.